ekumo ui e tupu hake me au siu ki he mamani aho no masani e amoho no ngahi lelehi toko lahi foki ai moe ngahi matakali ou fie fia ai mo feau a e kuhori pe he koe tali e fai atu pe a e kulaka I he e kufili o si o ai ki he nanunga o mamani o doki ilo ai ta koe puna pe aho no ngai tuku agi mai koho no whakapari ali e si ho Whanau mo ai ki hono malanga I Ka kala I si koe ngā wena whai E funga kolosi E tangi ai me ofa mama Me he whau a hai Ki he masiva tupu hau si a Kodo ki re ai o say goodbye Ki he mo ui ane a fi Kaura ka au ki he eiki E sa
Sola, 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 Fano mo ai ki hono malanga i akala isi mo ngawe na fai e funga kolosi e tangi ai me ofa mama me he fau ahai ki he masiva tupu hausia todo ki le ai o say goodbye ki he mo ui ane afi Raka au ki he eiki E si hōne la
E eiki Koe mo
eiki Koe mo
oi
Koe mo ui
E wilo koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki Sio ai ki e mama,
sio ai ki e mama,
eiki, oi kalaisi, eiki, si hova,
eiki, si hova,
eiki, si hova, salomi mama ni.
Sunny.